liyaqina ikhwelo lokuba kwenziwe ubulungisa kubantu basetyhini ababini ababulawe ngokungenalusini kwifama esesibayenge ngaphandle kwasemankwenge eLimpopo ngomhla we-17 kule nyanga. Kutyholwa ukuba uMaria Makgato oneminyaka engama-47 ubudala kunye noLucia Ndlovu oneminyaka engama-34 ubudala baye kwifama kuyokuqokelela ukutya kulahliwe ngenxa yokuphelelwa kwexesha ngethuba bedutyulwa bebulawa ngumnini wefama kunye nabasebenzi bakhe ababini. Imizimba yala mabhinqa ifunyanwe kwihoko yehagu kule mfama emva kokuba amapolisa elunywe indlebe ngesisehlo. Kusenjalo barhalela abathathu babanjiwe.
IRISE Mzantsi inyanzelisa ubulungisa ngokubulawa ngokumasikizi kukaMaria Makgato kunye noKutsai Ndlovu ekutyholwa ukuba babulewe ngokumasikizi ngumnini wefama yehagu ze emva koko balahlelwa kwihoko yehagu. Imizimba yabo ifunyenwe ibolile ngamapolisa ngolwesibini. Eli qela lithi eli tyala lingumzekelo ocacileyo wendlela uninzi lwabo bangathathi ntweni oluxhatshazwa ngayo.
RISE Mzansi demands justice for the brutal and gruesome murders of Maria Makgato and Lucia Ndlovu, who were allegedly murdered in cold blood by pig farm owner Zakaria Johannes Olivier, together with his accomplices Adrian Rudolph de Wet and William Musora. Not only were they allegedly murdered, but Olivier and his accomplices allegedly fed their bodies to the pigs. This case is an explicit illustration of how the poor majority continue to get exploited, have their rights violated, and the gruesome abuse they still continue to be subjected to.
Iqela i-Azapho lelinye kulawo akhalimela isisehlo lisithi inkohlakalo etyelelwe kwabo bathathu kungenxa yokungahoywa kunye nokungahlonitshwa okufunyanwa ngabantu abaninzi abantsundu kwiifama zabamhlophe.
The catalogue of injustice enveloping black people in the farms is well known, yet little is done about it. The case of Mr. Nelson Opa Chisale, who died a painful death after he was brutally beaten and thrown into the lion's enclosure by Max Scott Crossley and his workers. We also know of the case of Mr. Victor Mlotshwa, who was also beaten up and forced into a coffin by two white farmers in Mpumalanga. There are many other undocumented cases wherein white farmers literally got away with murder.
Abarhanelwa sele bevelile enkundleni kwaye ityala lihlehliselwe umhla wa-30 kule nyanga ukuze bafake isicelo sebheyile ngokusesikweni. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka.
Ukanti ke kwakulo elinqaku umbutho wamanina we-African National Congress uvakalisa ukunqunguphala ngokubulala kwala mabhinqa amabini aseLimpopo. Unobhala jikelele walo mbutho uNokuthula Nqaba uthi yakhathaza into yokuba kwiminyaka engama-30 uMzantsi Afrika waphuma phantsi kwengcindezelo abantu basetyhini basaphila ubomi bentshontsho kwilizwe. UNqaba umemelela ukuba kusetyenzwe ngakumbi ukunqanda nokuthintela isithwakumbe sobundlobongelo obusekwe kwisini nokubulalwa kwamanina elizweni.
In the main, we regard or characterize it as a hate crime because it's something else which is also very barbaric on its own, to kill a woman, even if it was not a woman, but to shoot at a person who is harmless, who has no weapon or no way of defending herself, but you still shoot to kill. But even worse, when after you have killed that person, you then take and throw to the pigs and feed. So that's a hate crime. We're hoping that through the coordination of the National Council, we will then be assisted, working together, by the way, to find a way of preventing and reduce the issues that are related to gender-based violence, so that we don't, you know, constrain the system of this country in terms of the judiciary system. We find a way of curbing it than to manage. Let's prevent. That's our take as Women's League.